Lucius, Banda,
Matendo pa windi yupa kumatwa mbuyega nisunga Nidalika polo ine Wachimo njira zoine Komanditu disata na pake nikuba kupangu ononga Kome nikachima Kakala soko maine Osazi wandiku chedwesa nidaliso choka pambuye Lero ndaziwa Machimo abale anda Ni wame ya matifusa kutibwezele sambuyo Sindibwelera
Sindibwelera
Sindinga cheuke Nalujika kome kulintanda wa Yesu Sindibwelera Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindicheuka Nalunjiga kome kulintanda wa Yesu Sindibwelera Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindicheuka Sindibwelera
Sindibwelera
Sindinga cheuke ine
Sindinga cheuke
Nalunjiga kome kulintanda wa Yesu Sindifuna kusanduka chulu chamche Sindicheuka Nalunjiga kome kulintanda wa Yesu Sindibwelera Sindifuna kusanduka chulu chamche Sindicheuka Nidalo tamanga Ofuna funa kabiri Olo nipange milio Ntimo sakutira Ntawiyo cheza ndibanja Wananga kale ya bali Moyo wanga sika upeza Nikati mbale ndi chuma Koma lero ndaona Zofu nikapa mtu Sizi magulido Chikoni tawindi moyo Ugadwala mbale wanga Garula nyumba ndalama Nditudi sizinga kunyamuli Kupita kuchipatala Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindicheuka Nalunjiga kome kulintanda wa Yesu Sindibwelera Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindicheuka Sindibwelera
Sindibwelera
Sindinga cheuke ine
Sindinga cheuke
Nalunjiga kome kulintanda wa Sindicheuka Nalunjiga kome